si bada la ya prada. Lazima nijichunge juyeni.
Anasperago.
Usisaha mbuyu wake ni karao. Akinishika ni
Latin in the Africano country. Of course we